Let's go see it.
No. Why can you admit that you're in love with me? No woman, no man is hit by a dumb man. Wait, you have a little something right there. What? This? Whoa! Suddenly, my choice is clear. Beautiful is all I see. It has to be. Da na na na. Da na na na. Woo! That one is a perfect thing. Didn't earn it. You don't deserve it. I deserve it. Ow! True love is a hot thing. Didn't earn it. You don't deserve it. No, 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 no. Suddenly I can see what I did in the book, and I don't care. See. Da 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 da. What a da 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 da. What a da 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 da